dimbu isijiwezi nimezama mikorazo my baby banana penzi hulifichi kama ni sindano itachoma misi ya miliki hata wakaniroge kigoma ukiugusa
sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.